Aba ndi umwe mu bikorera ibyabo naserukiye abandi turi kumwe mu bikorera ibyabo mu bijyanye n'iby'akaranga n'imishokama mu Burundi. Urugendo twahoramwo ni urugendo rwadukuye ngaha anye I Burundi kudushikana mu gihugu cya Mali, aho twari tugiye guserukira abandi Barundi bakora ibyabo mu bijyanye n'iby'akaranga n'imishokama, dufashijwe n'ishyirahamwe rifashwa n'ubumwe bwa Buraya bita PASAC. Tugiye mu isabukuru bita Festival Art Maya mu gihugu cya Mali. Iyo sabukuru rero ikaba ryatanguye twavuye ngaha anye tariki 31, hama dushika hirya y'ejo ku munsi wa gatandatu niho ryasozegwa. Iryo sabukuru rero tukaba twagiye nk'abantu bagiye ubwa mbere na mbere gushyigikira hamwe no kuraba aho abandi bageze kugira ngo tuhakure icigwa, icyo cigwa kizoheze kidufashe mu bijyanye n'iby'akaranga n'imishokama ngaha anye mu Burundi.
Muri icyo gisata cy'abikorera twaba umengo ni muri mwenyine, ni iki batoye kugira ngo mushobore gusubiza abandi?
Icyo batoye babanje kuraba abantu biyandikishije ko ari abikorera ibyabo muri ubwo rwego nababwiye muri iyo organization bita PASAC. Twariyandikishije mu bisanzwe turi benshi ariko bose ntibiyandikishije. Mu biyandikishije rero hariho abo bafashe yuko kumbura hari icyo barusha abandi baravye ibyo turiko turakora mu bisata bitandukanye. Muri twebwe harimwo abakora umwuga wo gucapa, gusiga amarangi, kubumba, eka mbere hariho n'abakora ibijyanye n'iby'umuziki. Aba gatatu n'abajyanye ibijyanye n'ibyo kubaka, abantu bakora iby'amaplan hanyuma kandi bakubaka amazu. Abo rero bose bari mu mugwi w'ibijyanye n'iby'akaranga n'imishokama. Akaba rero twebwe ari twe batoye mu bandi kugira ngo tuze guserukira Burundi.
Amajambo makeya mu kurangiza ikibazo cyanjye, muragiye n'idarapo ry'Uburundi muri Mali, ni ibiki mwavuga muti Burundi bwarungutse muri Mali?
Uburundi bwarungutse ibintu byinshi cyane. Ubwa mbere na mbere kubona Abarundi baronse umwanya wo gushika aho mu bindi bihugu, ibihugu biteye imbere cyane mu bijyanye n'akaranga n'imishokama. Twarabonye dushyitseyo yuko hariho ibintu bitari bikenyi baturusha, kuko natwe dufise n'ibyo icyo tubarusha, ariko icambere baturusha nuko twasanze abantu baho abatwita ngo n'abartiste nabantu bavyitayeho cyane kandi bateye imbere cyane kandi benshi babikora barabikora kandi n'ibyo babeshejeho twarabonye ko bari imbere cyane turavinye aho twe tugeze mu byerekeye ibyo kubaho neza ibyo butunzi bari imbere cyane ikindi baturusha nuko twasanze abartiste baho ari abantu bitunganya neza barumvikana barashoboye gushika ku bintu bitari bikenye kuko bashize ingufu hamwe icyo rero ikintu kiringi tubona ko baturusha guko twegwe turashika ahantu tubona bageze baratweretse yuko ari abantu bamaze kuja hamwe bakagira ingufu barashobora gufasha ibintu byinshi ubwa mbere na mbere babanje gukora ku buryo bashira uburyo hamwe uburyo bw'amafaranga hamwe bashiraho ibanki ibafasha mbere igafasha n'abandi bo hanze turetse bo bonyine icya kabiri twarabonye ko bagiye hamwe barashobora kugira imigambi iterambere mu bijanye n'iby'akaranga n'imico kama imigambi iboneka kandi ishyigikirwa na leta ikongera ishyigikirwa n'andi mashyirahamwe ajeje ibyo gufasha abantu bagiye hamwe aho rero icyo twarabonye yuko ari ikintu twebwe tutarashika ko cyatubereye isomo cyatubereye icyigwa icya gatatu twarabonye ko abartiste baho n'abantu babyekanisha cyane iby'imico n'akaranga ku buryo abantu bo muri Mali umuntu abaravye mu byo bakora mu buzima bwa minsi yose akaranga n'umuco biraboneka bituma abantu bakora bizigiraniye bakora ibintu bivuye ku mutima bagerageza gukora ibintu bagwara no kutagira amakosa mu buzima bwabo ivyo rero ni ibintu tubona yuko bikenewe na twebwe yuko abantu bakorana umutima munda bakagerageza gukora ibintu bashize imbere iyo bavuze akaranga n'imico kama harimo ikintu cy'indero harimo ikintu cy'ubukerebutsi harimo ikintu cyo gukundana urukundo hari ikintu cyo kwakira ingenzi hari ibintu byinshi bituma umuntu akora afite umutima munda agashaka kure mu iterambere iterambere rero ntirishoboka igihe abantu batagiye hamwe ngo bagire urukundo bagire ubumwe bagire urunani hama umwe wese icyo afise akagitanga kugira ngo batebe bashike ku kintu cyo tuma abantu bava mu bukene bagashika kure mu byo by'iterambere
cyangwa urundi gunguse nganga rutwe yuko nize byinshi bitandukanye mega ngo amari gishwe ukamenya oho ni iki mujye gufasha abarundi basigaye no mu Burundi na cyane cyane ko tuba twifuza mu gihe ujabutse mukava mu Burundi ko mutuzanira ubumenyi butandukanye mwari gishwe mu Rwanda
twarize turamenye igituma twamenye nariko ndababwira ibyo twabonye baturusha twifuza natwe yuko yoba intango tugira aho duhera guko turabikeneye kugira dushike ku iterambere ibindi twungutse twasanze bamwe n'abandi mu bisata turimwo bitandukanye bateye imbere cyane bateye imbere cyane guko uravye nk'abantu babaririmvye iyo bageze n'abantu bageze kure cyane bakoresha uburyo bwinshi tubona ko twe tutarashika ko turacyari inyuma gose turavye nk'abantu mu byo kubaka nabo nyene bageze kure cyane kuko inyubako yabo ni nkuko nabibabwiye ni inyubako gumusanga harimo akantu kajanye n'ikiranga icyo gihugu cya Mali hanyuma ibijanye n'ibi bya art plastic ngomba kuvuga ibi by'ugucapa ngomba kuvuga ibi by'ukubumba gucura kubaza gusiga amarangi n'ibindi barataye imbere cyane ibiranga icyo gihugu umuntu aribona n'amaso biciye mu gucapa hanyuma kandi n'abantu mu byo twabonye yuko ari isomo kuri twebwe barashyizeho ibigo bifasha ubwa mbere na mbere abartiste bazi imbere hamwe n'abo bantu bose bafise ingabirano n'abo batazifise hariho ibigo abantu baza kwimenyererezamo bagataba bakabona ingabirano bafise gusumbya abandi gutyo usanga ibishomeri ari bike usanga umuntu wese afite ingabirano araronka ahaja kugira ngo azikoreshe mu nyuma zize zimuteze imbere zongere ziteze imbere n'igihugu nk'icyo ni ikigwa gihambaye cyane twaronse tubona yuko na twebwe tugiye hamwe hanyuma tugashyira hamwe ubwa mbere na mbere ingabirano zacu mu budasa bwacu byodufasha ikindi twabonye ni uko ari abantu cy'ikigwa twakuyemo kandi tubaza ko twashobora gufasha nk'aha mu Burundi ni uko abantu babo mu budasa bwabo mu ngabirano zabo zitandukanye habaye isabukuru nta kintu na kimwe bibagira twebwe kenshi ngaho iwacu Burundi iyo habaye isabukuru usanga bavuga bati n'abatamba gusa bakibagira aba bakora ibi bakibagira n'abariya bakora ibindi ariko bobo babigirira icyarimwe ugasanga umuntu wese arafise icyo aza kuraba asuma ubwenge cyangwa icyo aza kuraba yinezereza
n'indwi bamara mu isabukuru ari kiyundwi usanga abantu baho n'ukuri baba bari mu mahanga baba bari mu bindi bisagara atari aho twagiye bita isegu baca baza bagataha bakiginana bamwe bose bakaraba mu bisate bitandukanye ikimunezera hamwe n'ico atereza gusomamwo ubwenge icyo rero turabona yuko ari kigwa twakuyemo twifuza ko natwe ngaho iwacu tuba bigashikaho tugira isabukuru irimo ibintu byinshi bitandukanye kandi bifasha ikindi twabonye nuko abantu baho bahaba ibyakaraga n'imico kama ni ibintu bakamisha bavyaza amafaranga twebwe turacyari nyuma cyane hari abantu benshi bagira ibintu bijanye n'ibyakaraga n'imico kama mugabo ntibabeho neza kuko ata amafaranga byinjiza rero abantu baho iyo hageze isabukuru barahatorera koyoka ugasanga n'imiburiburi isabukuru ihera nk'umuntu afise nk'amayero ashika 1,500 hari abatubwiye ko bayaronka ku munsi hari n'uwatubwiye yuko n'imiburiburi isabukuru ishobora guhera buze n'amayero 3,000 murabona rero nk'aho iwacu kugira ngo umuntu ashika amayero 3,000 si ikintu cyoroshye nicyo cyane novuga
Novuga Ted cyangwa nka presentation nakoze niko ndasigura ibijyanye n'umuziki w'Urundi ndetse n'ibisigura abanyamahanga nivuga Urundi gusa nabaje tumaze Urundi bambwiye ko bazi kajanine gusa nuko igihugu cy'Urundi ntaho bazi bavuze twese tuzi kajanine cyo kintu kirabagiye ati okay dore duhishije mugiye kumenya nabandi donc muziki wacu wari wose ngo rero ugaranyuye novuga ko je mvugira gisata cy'umuziki ko nisho naserukiye kenshi asanga nkoreramwo wose ngo uganye cyane rero novuga uri landlocked ariko ubu unuvuga ko twagiriye ibako ryo guhura n'abantu entrepreneurs nk'abantu bari mu gisata kandi bakomeye cyane nuvuga iyo mvuze cyane mumve kari cyane n'abantu batumye nubanga karorero hari nk'umuntu amazi imyaka 15 akora muri nuvuga muri corporate societies muri Afrika y'Epfo bijanye na droit d'auteur yateje imbere icyo gisata gushika naho kibishyambire muri Afrika uwa bari muri Afrika y'Epfo nibo bantu ba mbere bizo fanga menshi muri droit d'auteur niho yarari hari abantu bakomakomeye bavuye muri za Algérie za Tunisie za France za Côte d'Ivoire Nigeria n'andi atandukanye nuko kara kajyo gakomeye cyane kuri twebwe gura nabo bantu twahora batazi Burundi natwe tutazi bituma muririmbiye atangura kuririmba kamera 10 ans agikorera concert ngamo Bujumbura akiro nkaba tutadufaranga tutumiye ite mu buzi cyanke n'utundi ugasanga muririmbyi arinze akukuruka adasohotse igihugu ngagene kuririmbira abantu atari aba diaspora bu Burundi nuvuga ko rero ico nashoye kunguka ca mbere ndarose contact z'abantu bakomeye bategura ama festival muri West Africa hafi nka yose no muri Afrika yo hagati no mu bumanuko nuvuga ko ariho ishyizere yuko baririmbyi bo barundi nange ngiye gutangwa kuza tura participate mu ma festival yo hanze tukerekana natwe ico kintu dufise ku isoko kandi tukinjiza n'amafaranga kuko duhembwa amadovize akaza agafasha mu gihugu numva ko niko ko kamaro kambere kandi numva ko kabaye hayisi kuko batwakenye urukundo mutama yananguriye ntihashyira ubusereko n'abantu batwakiriye neza cyane cyane gose bumve cyane badufashe nk'abami batwereka ikintu cyose kugera ku isiso gushika kugera ku nteguza gushika ku gasozo byose babitwereka nta kiro kimwe tubuje tudafise turafise nk'abitabo baduhaye turafise amalien turafise ama contact menshi cyane kandi batwigishije ikintu bita partage murazi ko ngamu Burundi twigungira ko murabizi murazi hamwe n'aba personnalite bo mu media afite inkuru bwa ati isi partage ni jewe nyine gusa ni scoop ariko batugisha yuko ari byiza gupartage kuko yusangire ico fise ariko ino bavuze ati iyo mu bihugu by'abera usanga umuntu ashimishwa no kuvuga ati je na ubumenyi fise abantu 1,000 nabuhaye nabo partage nabwigishije ariko mu wundi umuntu ashimisha no kuvuga ati je ibintu n'ikintu ndabikora je nyine mu gihugu cyose cyo Burundi je nyine ndabishoboye donc icyo ni kintu batwigishije kwikura ngo tucyoge nk'aba entrepreneur mu kisata kimico eka kandi nabaririmbye nka twe tukatuzanye iyo esprit ya positivity na optimisme mu baririmbye b'abarundi kugira ngo duhere ku cyo kintu hanyuma twagure nyuma yo kutwakira rero no kuronka izo contact kinasho no vuga ko twashye kuronka nakajyo keza ko kuba barimereye urundi kwinjira mu miryango yabo uko twege urundi nkuko nabage ko twari dusanga turi enclave tuzi mu kibuno sino tuzitiriye ubu uvuga yuko urundi tuge kuronka amahigwe marimbo yuguruye bakaba twemereye ko kuja muri association y'aba entrepreneurs bo muri Afrika yose kandi bakaba batwese n'inzira zitandukanye abaririmbyi bashaka gucamwa mu kuronka amafinansima murabizi neza yuko muririmbyi ngaha murabizi mwese kugira ngo murimbyi akore clipe murabizi ngene bigenda ni micyoro na bya bindi nyine ntaheze kuvuga ariko ubu marige kudufasha dukora ama projet yacu kandi dufite nawe tuyajana dufite n'abantu bashaka kuduparina bavuga ati bano turabazi kuko abantu mvuga nk'utwa Mamudafe ni umuntu yakoze ibintu bidasanzwe muzi bidasanzwe je n'umugiranye na Mesia umuziki muri West Africa niko no uvuga kuko numuntu nitovuga ngango vyiye tubibari kuko kumbe ko tuzokora ibindi biganire tukabisigura ariko numuntu uvuga bashobora gushira hamwe umuziki wo muri West Africa barushira hamwe batanga ubujye mu baririmbyi uno munsi baririmbyi aho bageze muri West Africa usanga cash ya concert ari miliyoni 100 kuri concert iwabo mu gihugu cyabo para gusohoka hanze miliyoni 100 usanga muririmbyi afite umudugo wa miliyoni 200 bagaze neza cyane kubera bashobye kumenya ngini batunganye imigambi byose ndimaze ko twege muri iyo vole yo kuronka ama contact vole yingine abaririmbyi bashaka kuri access yama financement na volinge turonka ingine twa exporter cyane dushika kuri soko muzama makungu meza ko ibyo bintu nyamukuru twa twararose kandi tugiye kubikorera ko cyane duhere kuri aba turi kumwe ariko kandi twiyemeje uko turi ngaha kuzosangiza ibyo sonose n'abandi baririmbyi tuzobahamagara bashije ngo n'umujyango niyo shiramwe iniyo shiramwe rya pasaki ndabagira kandi baririmbyi twa partager twabagira icyo twokora abazo dukunda tudujana kuko turiteze yuko natwa turi babiri ko tuzogerageza gukura ihinduka riboneka mu gihugu cy'u Burundi
matana ndogiye nk'umuririmbyi agira amahirwe yo kurimba kuri stage international
navyo bagiye nararirimbye mwambaje ki nibagiye amakontakti bari bitwara yaronse nubwo ko nk'umurimbyi akomeshana itwa Sidiki Diabate mwamuzi mwese umurimbyi wa mbere umujene agezweho twararonse management iyo turaganira turahuza ibiganiro twarabonaye n'umu manager witwa Salif Keita umuririmbyi w'umurejandi muri Afrika nuvuga ni nk'abami b'umuziki wa Afrika abo twatahuye n'aba manager babo turahuye n'abaririmbyi batandukanye bo Bibamako twarahuye n'abategura ama festival batandukanye nuvuga ko nashe guperforminga kugira ngo naberekane n'ibyo nanjye ibyo nshoboye ariko kandi twarahuye n'aba personality ba media zo muri Mali turahura nibaza ko ama video dukora agiye no kuzatangura no kuzaraca ku ma media yabo nkuko hari ama radio n'ama televiziyo mwamwe twagiye in touch ama naririmbye kuri concert yabaye samedi ahantu bita kuri Quai des Arts nakiriwe n'umuririmbyi witwa Fardo n'abagenda sangwe akomeye mu muji wa Senegal niba nyakiriye ndashaka guperforminga yeah
ok mbega aho ukura performinga hari anye abamanye bari ko bumva uko ndirimbe kirundi byari bimeze gute wabyagiye gute
merci beaucoup nibaza ko muri mari umuririmbyi gari kungora ariko muri njya nyakiriye nari iyi ndirimbo leira yoroshe ifite rofe yoshe gufata nishe sanga hari izina bita lala muri mari bakore abantu benshi bitwa bobo bagomba basubira ndirimba leira basubiramo lala mugabo byarajana it was amazing very meze neza ngumo muri imito fardo niwe yafashije kunyakira neza avec novuga ake irisha le era uno vugani sho agize merci
Isaac TV oh.